kozi babo eba nera nera
Mwebaa njata ni kawa kubiri kuwa ino ngenda vayo nche Anti katinza uzimu mvayo ino nche
Tuwala njena ujena mazo
Yeah.